Siyiningizimu Afrika sesiphinde sagubuzelwa ifele emnyama ngokulahlekelwa insizwa. One of our very own boy, one of our very own biggest singer endimeni yomculo i-hip hop. One of the giants udlule emhlabeni esimeni sokudubuleka. Washona insizwa le AKA eyazalwa ngo 1988 mhla ka 28 January. Isidlule emhlabeni yashiya indodakazi eyodwa nje vo. Edlule ngesimo esibuhlungu kakhulu sokudubuleka. Kubuhlungu emndenini, kubuhlungu kithi sonke singama South Africans. Engakusho nje ukuthi awududuzeke umndeni, ududuzeke abangane, kududuzeke nabalandeli, nabalaleli bomculo nje. Sonke sisizwe sase-South Africa. Sisemanzini amnyama ohamba kwalensizwa. Okubuhlungu.